Banywanyi bacu tusubiye kubaha kaze mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Mbonesha kuri ya Hejuru TV. Umwanya w'amakuru agezweho aho tugiye kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye byavugiwe mu rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni n'abagenzi we. Mu mburano z'urubanza rw'ubu yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi akaba ari na generale mu gipolisi cy'u Burundi n'abagenzi we rero zarangiye uno munsi ku murango. Bitegekanijwe ko urwo rubanza ruzoba rwasomwe mu minsi 30 ndetse kuri Mbonesha kuri ya Hejuru TV tukazobandanya kubasangiza bimwe mu byavuzwe mu mburano. Jenerali Alain Guillaume Bunyoni mu rubanza rwiwe hakaba humvikanyemo amabanga akomeye cyane ku rupfu rwa Jenerali Adolphe Nshimirimana, ndetse akaba nawe yasiguye ko yariko arahunga kugira ngo atazogirwa na Jenerali Adolphe Nshimirimana. Ariko kandi hakaba havuzwemo amazina akomeye cyane yabavuzwe mu rupfu rwa Jenerali Nshimirimana na Jenerali Kararuza, ndetse rero byinshi bigiye bitandukanye nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru. Havuzwemo rero byinshi bigiye bitandukanye, muraza kumvirizamo amazina yabitwa Bagafuni, yabitwa Bamuzinda, yabitwa Bakazungu, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Alain Guillaume Bunyoni n'ubundi yagaragaye ariko arishura ku byo yariko aragirizwa yihagaze ko, ndetse abantu benshi rero bakaba bari ibumiwe bivanye n'insiguro yariko aratanga. Bigaragara ko urubanza rwiwe yari yarwiteguriye n'ubundi uko rwari rwagenze mu mwaka uheze mu kwezi kwa 11. Muri aya makuru rero tugiye kubibagezaho byose mumenye uko vyagenze. Jona kuri subscribe canke sabone ni utari wa vyonako wibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho turabahaye kanze. Jenerali Alain Guillaume Bunyoni yagize ati nanyegeye kugira ntibangire nka Jenerali Adolphe Nshimirimana. Naho atabishashe rero bivugwa mu rubanza rwa Jenerali Bunyoni na bagenzi we, hari amajambo havugirwa atangaza cyane abarwitaba. Akaza afise insiguro zikomeye ku kongera u Burundi butwawe mu ntwaro ya CNDD-FDD. Ubu Jenerali Bunyoni niwe yiyemereza iby'amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu yaramaze imyaka ashira habona leta ikabihakana kandi nawe ari ayirongoye. Ejo haheze ku itariki ya 27 Rusama 2024 Jenerali Alain Guillaume Bunyoni yarabajijwe icatumye yahunga urugo rwiwe igihe inzego z'umutekano zari zije kumusaka mu ijoro ry'uwa 16 rishuri wa 17 ukwezi kwa 4 2023. Yongera abazwa wamuburiye Bunyoni rero nk'uko no ku munsi w'ejo twabibagejeje ko yishuye ko yaburiwe n'abantu babiri harimo General de Brigade Manuel Ndayizigam. Mwandike message na Lieutenant General Silas Ntimurirwa yabimwebwiriye. Bunyoni rero yanasabye ko abo ba generali babiri barengutswa bakabazwa nabo ingene baburiye umuntu bari bazi ko ashaka gutembagaza ubutegetsi. Bunyoni rero yarishuye agira ati sinari kurindira ngo nicwe. Bunyoni yasiguye gutya impamvu yaciye anyegera, yagize ati Jenerali Adolphe Nshimirimana yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego kandi ntibigeze bafatwa. Jenerali Athanase Kararuza yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego z'umutekano kandi ntibigeze bafatwa. None jewe nka General de Police nari kwigereza ko abajenerali babiri bamaze kumburira ko hatanzwe itegeko ryo kundasaba ngo bari kuba bahejeje kunsakara. Hari ubutumwa buhambaye rero abishe Jenerali Nshimirimana na Jenerali Kararuza ntibafashwe kuko abasirikare n'abapolisi rero bamaze ibyaha 9 mu mugero bagerezwa ko aribo bishe Jenerali Adolphe Nshimirimana ku itariki ya 2 kwezi kwa 8 2015. Abantu baraburanye barerekana neza ko iga Adolphe Nshimirimana yicwa batari bari Bujumbura. Sentare rero zararonse n'ibyemezo bikwiye ariko ziguma zibarenganya. Bamwe urubanza rugeze muri sentare na kunyuzwa ariko vyaranze ko batunganirizwa muri ico kiringo cose. General Bunyoni yari ajejwe umutekano inzego ari harongoye nizo zabesheye abo bantu. General Alenge Bunyoni kaba yaraye yerekanye ko yarazi neza abisha Adolphe Nshimirimana ariko ndareka afungwa inzira karengane. Urupfu rwa General de Brigade Athanase Kararuza rwavuze ko byinshi. General Kararuza na General Rugigana bari bamaze iminsi mu biganiro na General Major Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kurondera ko asubira kugenwa umushikiranganji wo kwibuna abansi avuye mu bahoze gisirikare ca kera. Nkuko vyari bisanzwe bikorwa, umushikiranganji w'umutekano akava mu ba ex-FDD nawe ujejwe abasoda akava mu ba ex-FAB. Ibiganiro rero vyari bigeze kure kandi bamwe mu baserukira ibihugu vya buraya bari bashigikiye Perezida Nkurunziza iba yari yerekanye ko ashaka kugena General Kararuza rwari uruhendo. Bamwe mu bajenerali rero bahoze bagwana muri CNDD-FDD bari bararahiye bararengwa ko inyuma ya General Major Poncier Gaciye Ubwenge ata mu ex-FAB azosubira kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi. Ukarwi rero kavyanse karimwo General Lengebe Bunyoni kagira ko karavyumvisha Perezida Nkurunziza. Kwica General Kararuza byari bifise intumbero zibiri, hari uguhora urupfu rwa Colonel Darius ikura kure no guhebuza ba ex-FAB ko batagisubira kuronka ubushikiranganji bwo kwibona hasi. Uko General Bunyoni abivuze, General Kararuza yishwe n'abasirikare bambaye umwambaro barongowe n'intwazagabo batazira gafuni yari yahawe gutwaya batayo Jeni de Komba yo kumuzinda. Benshi rero mu bakoze iryo bara bari mu bahoze bagendanira Darius kura kure nirero bavuzwe mu gitero cahitanye Kararuza n'abakozi b'iperereza bari barongowe n'uwo batazira Kazungu, haranavuzwemo Colonel Desire Uwamahoro. Ariko abafashwe ico gihe naho bahuriye n'abakoze iryo bara. Ico gihe rero hafashwe abasirikare b'aba ex-FAB bari bararira General Fabien Nzisabira yarahebutse kurogekwa mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubiligi. Hano General Bunyoni yavuze ivyazi koko arazi ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugandagura abantu bugaca buraba abo bubeshera bagafungirwa ivyo batazi. General Bunyoni yaragize uruhara rukomeye muri ivyo binyoma bifungiye abantu busa. Ntivyumvikana ingene sentare nahinyuzwa itaciye ibikorerako maze ikarekura inzira karengane zagirizwa urupfu rwa Adolphe Nshimirimana. Ukaba bose rero baciriwe imanza z'amanyanga niko biriko biragenda na General Bunyoni yabashize ko ico ceye abariko barabikorera. Bunyoni uno munsi ngo niko nabo nyene bizobagendera. Mu ntaya y'uno munsi rero Colonel Desire Uwamahoro yafashwe n'ijavu aca asa n'utera ubwoba mushikiriza amanza ati urabizi neza ko tutazohera muri uyu munyororo. Ivyo binyoma utwambika uzovyishura nawe uze ahaturi. Niko rero mu rubanza vyari ivyifashe numviriza ko rero vyari vyakomeye abantu benshi rero ariko baravugana agashavu gakomeye cane. Niko rero imburano ku munsi w'ejo zari zifashe ku caha Lengye Bunyoni yariko yagirizwa cupe yashatse guturuka igihugu kandi twaranabigarutse ko ngo yaba yarafatikanije na CCM mu mugambwe uri ubutegetsi mu gihugu ca Tanzania ngo bari bateguye kudeta yo gukura ku butegetsi mu prezida ariho mu gihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Niko rero twagiye turabigaruka ko mu nkuru zacu zo mu masaha aheze. Eka twibandanirize n'ayandi makuru yavuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi ku mbuga hirya n'ino. Hari abiko bariyamiriza abakomisiyoneri mu kazi kabo basaba ko bohagarikwa. Abadandaza bakora akazi ko kugurisha mwavu w'ikirundi n'uw'inkoko mu makomini ya Mugongo Manga, Mukike, Rusaka, Mugamba bavuga ko babangamiwe n'abakomisiyoneri bitambika muri urwo rudandazwa kuko basahura abanyagihugu. Abadandaza bakura uwo mwavu mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Bubanza bagudugana mu banyagihugu bahurikiye mu makoperative agizizo komine n'abirimira utwabo ariko abo badandaza bashikanye uwo mwavu hari abakomisiyoneri bamaze kwigira ko haribo baca badandaza uwo mwavu bagashinga n'ibiciro bagaca baja kugurisha ku banyagihugu ku giciro cy'umurengera kuko biba ngombwa ko barenza ko amafaranga yabo abadandaza bashikana uwo mwavu mu banyagihugu ku mafaranga 280 ku kiro kimwe ariko abakomisiyoneri baca batora uwo mwavu bakawugurisha kuri ba banyagihugu amafaranga 400 canke 450 ku kiro kimwe. Ivyo rero vyamerezwa n'abanyagihugu bahurikiye muri amakoperative kuko bariko barasahurwa nabo bita abakomisiyoneri. Abakomisiyoneri rero barazwi, uwa mbere ni Thierry Batazira Gitata wo muri komine Mugongomanga, hari uwitwa Brice wo mw'Ijenda, hari uwitwa Munobano yita Marishari, hari uwitwa Egide ku musozi Vyuya, hari uwitwa Dadaye ku musozi Mukike wa komine Mukike, hari uwitwa Butoye ku musozi Mukike, hari Claude ku musozi Rukina, hari Olivier ku musozi Mukina, ku musozi wa Mayuyu hari Delfe na Burepe, hari Dona ku musozi wa Rusaka w'Inyakararo, Komando w'Inyakararo na Mayeri ho muri komine Mugamba Inyagasasa. Abanyagihugu n'abadandaza basaba inzego zibijejwe zofasha kugira abo bakomisiyoneri bokurweho ku neza y'umunyagihugu muto muto kuko abo bakomisiyoneri atakindi bamaze keretse gusahura abo banyagihugu. Tugere mu bindi biriko biravugwa, hari akababaro mu bakozi bo mu kigo CEP basaba rero itegeko ry'umukuru w'igihugu ryoshirwa mu ngiro bakarenganurwa. Bakozi bo mu kigo CEP canke Centre d'information d'éducation et communication en matière de la population et de développement gikuwe kiri ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru barangwa n'akababuro gafatiye ku karenganyo bariko barakorerwa n'abakoresha babo. Abo bakozi rero bashikiriza ko kuva itegeko ry'umukuru w'igihugu risaba guha uturusho abakorera mu mashirahamwe agengwa na stati spesiyo risohoka abategeka rero batunganirizwa abakoresha babo bagoma barenganya bakanka kubatunganiriza. Urongoye ico kigo ni Deje Juvenal Ndayiragije n'umuyobozi w'ubuhingaguro ryose barutwa nabo bagoma baterekana abo bakozi barongoye. Gushika ubu abakozi ba CEP ntibatahura impamvu bataratunganirizwa bagatabaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubafasha bagatunganirizwa nk'abandi. Nimubwiye bivugwa ko umuyobozi w'ubuhinga Gloriese Burutwa nayo yarahiye arengwa ko abo bakozi batazopfa bamuronkanye amafaranga akiri mwica kigo. Kibutse ko iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryatewe ku mukono ku igenekerezo rya mbere kwezi kw'icenda 2023. Turabakenguruke cyane ko mwakurikiye aya makuru yacu twabagejeje ko muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuzobagezaho kuri Mbarisha kuri Hejuru TV nk'uko tubatunganiriza byose mu bisate bigiye bitandukanye. Imana ibahezagire.